ineyo kufusira nkazi kuma ndi nyasa kwambiri chifukwa munthu kumafusira nkazi umaoneka chisiru kwambiri umata kumaseka nkhani yosasekesa umvekere ndipo ndi kunena zona ineso ndimakonda choncho kukuzani apo ndiye mwawasa atiuzioneka ngati ochezeka chonsecho umagwira ntchito ku polisi kumakhalatu kunyengerera kuti utenge nambala chonsecho anzako ena akuifufuta mufoni mwawo nde kumangomusata mkazi kulikonse chemwali ndipase nambala yanu ineyonso wachinyengwe yayi ine ndidzakusamalani chemwali ndipase nichonde inetuso zonama yayi ngati amuna ena anakukhumudwisani ineso khumudwisatu achemwali inetu ndiwa serious achemwali chonde chemwali ndipase nambala yanu achemwali ndaambira muchazona mukudimana nambala zona achemwali ndigere nambala ndiye muganiza azipanga zimene zozo ali ngati chili maucha azimusata mkazi mtown aziti chemwali ndipase nambala yanu inetu ndi mamuna wa serious ineso namatwayi ngati amuna ena anakunamiza poni ineso namayayi ndikuuzani ine ndili serious kwambiri ine silingakupusiseni ndenkazi avekere amuna mmanamba inu ndipo singakukhulupirireni ngati muna namba za 1 million jobs ndendingakukhulupirireni ayi ndipo musazivute ne nambala yanga simapereka kwa amuna chemwali musapange choncho zimeziya zinali za kampeni koma papa ndili serious ineyo ndikuuzani chemwali ukunama iwe amuna ndikhadweranu mmanama inu koma akakulola simabiru ake kuti komavutikaso ndiweso kusaka ndalama kumampasa halo be ndimafunatu yaku saluni halo be ndikugwirizira chinkhoswe cha ujena cha sister wanga halo be mai yanga basi ali kuchipatala akudwala halo be kwathu kulibe ndiwo be nthandizeko halo be palitu azimayi ena akagulisa zitenja apa abalenu tatithandizeni tiguleko halo be pa Christmas ndemutigulira chani be ndimafuna ndikuziwisa kuti birthday yanga ndi wiki ya mawa ndi chifukwa chake kufusira mkazi kuma ndi nyasa kwambiri chifukwa kufusira mkazi kuli ngati kumpempha kuti chemwali kodi mungalole kuti muzidya ndalama zanga kuyambira lero mpaka na kale kale ndikazi chamati okay ngati uli serious tiye nazo ndifake akazi amavuta kwambiri pa nkhani ya ndalama be inetu ndifuna ndikatsuke mutu be chonsecho iwe mutu wako umautsuka ulere koma iye kungotsuka mutu ndalama azibambo muli pa chivuto kwambiri chifukwa cha ichi ine ndikuganiza kuti bola azimayi anakati azitifusira ifeyo yes azibwera kutifusira inu taimani basi iwe kuima ya sanami mandisangalasa sanami trauza lanuli sapato yanu maonekedwe yanu mwandisangalasa magwero anuwa mwandisangalasa ndikufunani banja okay ndiye anandipezanso azimayi ena 5 iwe ndiwa 6 ndiye ndikupange ka interview zitheka palibe vuto kumanya ndikufunani okay interview monday ndekuti bwezi tii ndi mwayi wapanga interview azimayiwa ukakhala nawo kaye mnyumba kwa 1 week kumuona kuti zitheka ukhala naye pabanja koma nanga si ifeyo timakhalanga tikuwakakamiza tikuwanyengerera nde amanyadano yes umatenga chinthu choti sukuziwa khalidwe lake pamene apapa interview izikhalapo pazikhala interview ya chilichonse ngati munthu ukamagula chipisi umachilawa yes kakugula galimoto umayiyesa etu ngati ukugula nyumba umalowamo kuona muzipinda zake chechezi yes kuyesa kaye zikugwira koma nanga si ife ndame timawumiriza azimayiwa azitifusira ifeyo chifukwa iwo ndamene amafuna thandizo lambiri kwa ife pamene ife chimene timafuna kwa akazi ndi chimodzi choka chubwi basi popanda chubwi palibenso chimene tingafuna ndiye nkhani yake ndakunyadira nakwambiri.